Kei te pāpare atu te Premier Jacinda Ardern I ngā kupu tātā e pāna ki te ropu kua whakatūria nei e ia kia ōrite haere ai te utu ki ngā kaimahi mo te mahi ōrite. Ka mahi tahi te ropu nei ki ngā kai tukumahi me ngā uepu kaimahi ki te whakatū I ngā pōu o tētahi pūnaha utu ōrite. Hei tā te māngai mō ngā kaupapa whakawhanaunga a wāhi mahi, a Scott Simpson, mā te whakatū I tēnei rōpū ka piki te utu, hei utu mā ngā kai tukumahi ki ngā kaimahi. Ka mutu ka mimiti te mana o ngā kai tukumahi ki te kirimana kaimahi I raro I o rātou ake hiahia mō taua kaimahi. He oi hei tā te Premier kei te tautoko kē ngā kai tukumahi I te rōpū hou nei.
We've had members, employers, say, actually, in this particular industry, we would like to have, you know, minimum standards so that we can maintain good health and safety, decent standards of living for our employees, and it means that we remain competitive with other people who might try and contract.
Mā te Premier o mua, mā Jim Bolger, tēnei rōpū hou, e arahi.